Taku tūātea, papati te āheu, papaki tūanga, ngātai ki te onetapu, o Motunamata.
Taku tūātea, papati te āheu, papaki tūanga, ngātai ki te onetapu, o Motunamata.
I au i te uranga mai o te ahi papakura. Hōmai te waiora, Haumanu hauora, kia manawatītī.
Whenua, e oranga-ā-nuku, e oranga-ā-rangi.